Kujile masatla mahle ngelisondo asinibingelele siphinde sinamukele izindaba entsibe esikhombisa kusihlwa la ke Saturday TV kungiso sibuko semaSwati libito lami ngilinde ukuhlewa kwamasuku naye nomaxabiso kaNkambule nathi ke hlobo lethamba embili lomuhla. Nangulu walelive Cleopas Lamini sewufikile eVenda United Arab Emirates ngekuthunywa silo inkosi Mswati wesithathu embuthanweni wemave emhlaba lowatiwa ngokuthi yiDubai Expo 2020. Sikhulu semphakathi wasemgazini uMntanenkosi Sicunusa sithi lo mphakathi sewutawucala luhlelo lokulekelela nekukhuthata abantu etinzabeni zokukhathateka kwengcondo. Kunendvodza yaseBulembu legcumisele abantwana lababili emgodzini oshonako kulandela kungaboni asolinye namakewa labantwana ngetinzabade elicansi. Asingele kuthi kwetinzaba ngalokugcwele mbukeli. Ndunankulu Cleopas Lamini sewufikile eVenda United Arab Emirates ngekuthunywa silo inkosi Mswati wesithathu embuthaneni wemave emhlaba lowatiwa ngokuthi yiDubai Expo 2020. Athi akafike emakhulini lamabili emavela ngenele lombuthano lese ungena evikini lesibili ucalile.
Cleopas Lamini ufike ngenzatha kusanya lisonvo eVenda United Arab Emirates. Ndvunankulu lapha kutawumelela silo inkosi Mswati wesithathu embuthaneni wemavela ngetulu kwelikhulu nemashumi la imfica. Lo mhlangano walamave ubitwa ngokuthi yiDubai Expo 2020. Sicubulo sale ngcunguthela yemave sithi kuhlanganiswa kwemicondvo kanye nekwakhiwa kwelikusasa, connecting minds, creating the future. Ekufikeni kwakhe Ndvunankulu wemukelwe ngisiba likhulu elivele Eswatini lapha United Arab Emirates uMfanenkosi Gcina kanye netindvuna tembuso tematiko lakhethekile kuhulumende welivele Eswatini. Lilanga lelitawuba likhulu sibili kulokuba khona kwaNdvunankulu kuDubai Expo 2020 ngulelo lwangalesibili lapho khona livele Eswatini litawukhombisa umhlaba kuthi lona linothenga kudiphi inhlangothi. LeSwatini litawube likhangisa ngemihambo kanye nemasiko temakhono imikhicito yabo somabhizinisi kakhulukati leyo labayenta ngetandla kanye nakutekuvakasha. Lelilanga lwangalesibili selivele ligagulwe ngokuthi yi-Eswatini National Day. Gilo lelilanga leli ngwenyama inkosi Mswati wesithathu itawethula inkhulumo yayo letawethulwa nguNdvunankulu Cleopas Lamini. Kanike le nkulumo yesilo itawusakata kuwo onkana lamave langenele yona leDubai Expo 2020. Kubika John Molele Kenge namangaliso nzinisa eVenda United Arab Emirates.
Sikhulu sasemphakathini emgazini uMntanenkosi Sicunusa sithi lo mphakathi utawucala uhlelo lokululeka nekukhuthata abantu ngetengcondvo. UMntanenkosi bekakhuluma emphakathini emgazini lapho bekamelelwe nguBoy Dlamini nakugujwa langa letengcondvo i-mental health lapho sive besifundziswa ngekululeka ngetengcondvo.
Inhlangano lebuke tindzaba tekweluleka ngetengcondvo iTransitions ihlanganyele nesive lesingephansi kwemphakathi wasemgazini lapho besifundziswa kabanti ngebumcoka bekwelulekwa ngetengcondvo. Sihle Dlamini longlomunye lolashelwe kukhathateka i-depression uthi impilo iyaqhubeka noma engabe umuntu asabuya kuye welashwa esibhedlela sengcondvo.
Ngwana thile male inkinga ke lesinayo buthine babu lesibena lesimo sale likhadi leli. Leli khadi leli ubukeka ngathi ulihlazo even. Uyesaba nje nekuthuda ukukhuluma uthini. Mina emazalwane ngitsite nje ukuthi sindo. Mina ngidawukhuluma ngoba ngifuna lokuhlupheka kwami lengene kuko. Ngifuna kusitela abanye bamfu angeke ngesabe lokusita ngoba khona umuntu atibulala kanti thine sikhona lesenze kuko. Lobunye bazalwane lo nalobo lokwamukela ukuthi nale depression umukele lokuthi nale depression ukuthi kube khona lokwentaka mina nje njalo lokuyinkinga kimi yalo ukuthi angisebenti kani le depression ayifuni ukuthi uhlale ungentulutho ifuna ngathi ngaba busy ube khona lokwentaka manje kufuna noma ngabe usekhaya umuntu kahle kahle yimbi lena le depression.
Makford Sibanze lobeka simenyo lesibalulekile uvetele tinye tinfo letibanga ukuthi kabeteka kwengcondvo.
Aphindze futhi afundise abantu kakhulu ngalesifo. Kube nema course in psychology athathe abe ng-A list. La ma course in psychology because angathi bangakhi le bang approach ako mina ngokuthi ngafundzele psychology ngihlethe ekhaya ngendi social welfare ngihlethe ekhaya. This is a serious issue le lesikuyo. Make counseling sessions a priority. Akube malula kuyothola isito accessibility atibe
umvane ngozi sicunusa lobekamelelwe nguBoyi Dlamini uthi lo mphakathi wasemgazini sewuto ubani tinhlelo tekufundisa sive ngetengqondo
sitawafaka lamagama lokuthi bantu bazame ukuthi bagweme le tindlo letiphatamisa ingqondo sitawafaka nemagama ekudama ukuthi tingqondo tebantu sibakhe njengendlunkulu njengemphakathi wonke umuntu lotawufika la kube khona lokumncindile lokukhala kusiyethembisa ukuthi sitawuhlala phansi simlalele simkhuthate sizame ukumkhomba umnyango ukuthi ingqondo yakhe yakheke kahle.
Carol Ngobo lolisekela lasihlalo walenhlangano uthi kufundzisane kwesekelana kungayinciphisa imithelela lemibi yekuphadamiseka kwengqondo noma kukhathateka.
Noma dibalo tet funyalo dikhomba kokuthi banipana between the ages of 18 to 35. Lomliba loyembili so ugula yonke lenza. Yini ke tizathu? Tizathu ke tinengine bekunene. Tizathu ngithi lamphakathini sihlala nato letinkingi.
Mengameli wenhlangano lesambulelo setinhlangano tebantu labakhubatekile Sipho Dlamini uthi batali babheke ukuthi badlale indzima lenkulu ekuthenini basheshe bababone banifana nangabe sekunelishintsho loluhambisana nekukhathateka kanye nekuthikabeteka kwengqondo. Sicubulo salonyaka sekugubha lolusuku sithi tengqondo yesikhathini lapho tinfo tingalingani khona. Etinzabeni kubika sondomlangeni titfombe ngumbongo wadube.
Kunendvodza yaseBulembu lecumisele bantwana lababili emgodzini loshonako kulandzela kungaboni ngaso lenyena make walabantwana. Lokhulumela emaphoyisa Superintendent Phindile Vilakati uthi emaphoyisa asayifunela emacala ekubulala lendvodza.
Kutsi tekulo leliviki lesuka kulo selitawuphela nje kwaba nendvodza lethatha make wabanifana kanye nabo banifana lababili yayobalahla etihosheni lapha etinsabeni taseBulembu. Make ke yamshaya kabuhlungu yamkhungela esihlahleni yathatha abanifana lababili labancane lomnye unetinyanga letingu-16 lomnye uneminyaka lemine wabagcumisela kuto letihoshi. Singemaphoyisa ke besikhona lapho kulemela sonfo yonke sifuna labo banifana lebagcine batholakala ke itolo khona lapho kuleto tihoshi sebavele basishile emhlabeni. Siboneke budlova lobumatima kakhulu nekuhlukubeta kwebantu kulesigigaba lesi lesithi singamaphoyisa asichubeke nekwekhuda nekucela lwe kunene ukuthi akativete emaphoyiseni ukuze kuthi atokhona kubhekana nomthetho ngale ndzaba ngoba kude umuntu lo ongababaleka abalekele umthetho. Sihlale sisho ukuthi ingalo yemthetho yinze iyafinyelela kuto tonke tinzawo. Siyacela nje ukuthi akativete wekunene sichubeke nekusinxusa sive kakhulu ekuthenini nakukhona la singavumela likhona noma singaboni ngasolinye khona asifunele isito. Akusiko-ke ukuthi isito mhlawumbe lingaba semaphoyiseni kuphela njengoba abantu baye beve noma bacabange. Noma ngangukuphi ungalithola lisito kakhulu kade nizabe neminzeni siyakhuthatha ukuthi akube nekukhulumisana emakhaya. Sende siciniseko sokuthi siyalifuna likhambi kunekuthi sigcine sesilimadana.
Kucala kusebentiswa kwemjovo ekugomela sifo samalala eveva kubantwana kuthi awusita kakhulu emaveli vekadi le-Afrika ekunqobeni lesifo. Loku kuvedwe ngumfundzisi wetempilo enhlanganweni yakamhlaba yetempilo i-World Health Organization ligatsha lalapha eveni Dr. Kevin Makatsange kulandzela ukuthi le nhlangano ishicilele kusebentiswa kwemjovo yokuqala wekugomela amalala eveva kubantwana.
Ngekubona izinga lelisetule bamhana labashiya emhlabeni ngenxa yesifo samalala eveva evikini leliphelile inhlangano yakamhlaba yetempilo i-World Health Organization ishicilele kusebentiswa kwemjovo lomusha wegomela sifo samalala eveva kubamhana labaneminyaka lesukela kulesihlanu kuya phansi. Umfundisi wetempilo ka-WHO ligatsha lalapha eveni Dr. Kevin Makatsange uthi kufika kwalomjovo kutawusita kakhulu emaveli vekati le-Afrika ekunqobeni isifo samalala eveva ikakhulukati lapho sanze khona kakhulu.
This vaccine has been under development for about 30 years. And then for the past 3 years, it was being tested in Kenya, Malawi and Ghana to see operationally how to actually roll it out. So the findings now have actually revealed that this vaccine is safe and it can be used together with the routine immunization for children. You know, those vaccines that are given to children before 5 years. So it's actually going to be introduced into the routine schedules for countries for the immunization of children. And the vaccine has been seen actually to reduce severe disease in children less than 5 years by 30%. So some might say 30% is a small figure, but if you convert that into numbers, it's actually tens of thousands of children. Because every year globally, especially in sub-Saharan Africa, we have more than 260,000 children that die of malaria. And now if you save 30% of those, that's really a significant amount. So this is the first ever vaccine, and this is a key milestone in the history of malaria. You know, malaria has been there for a long time. And now to get this vaccine, this was really long overdue. But it's really going to help in saving lives, especially in southern in sub-Saharan Africa, where malaria, we have a number of countries with high burden of malaria. So this vaccine is going to be used. Mainly the recommendation is for countries that have got moderate to high burden of malaria, like our bigger countries, like our neighbor Mozambique, Nigeria, DRC, and those bigger countries. For Eswatini, Eswatini is actually towards elimination. So the decisions might need to be made in terms of actually introducing this vaccine. But the recommendation at the moment is for those countries with moderate to high burden, malaria burden.
Umphathi wehlangothi elibuke kulwa nesifo samalala eveva lapha eveni Quentin Dlamini acocisana nentsatheleta lomsakado elicingweni uvetile ukuthi evikini lelitako batawubamba umhlangano nenhlangano lebuke sifo samalala eveva emaveni lamathafu lekulive leMozambique eSwatini kanye neNingizimu Afrika leyatiwa ngelemoswasa kubuka ukuthi ilive leMozambique lingayithola kanjani masinyane lemijovo njengoba khona lelizinga lalesifo lisetulu kakhulu batigizi lethi sikhombisa labathola lesifo njalo ngeminyaka eveni leMozambique. Etinsabente Swatini TV kubika samukelisiwe khoza nginagiyani MCB kumathapha.
Mengameli welibandla leIsithembiso Churchin Zion eBethani Alpheus Sihlongonyane uthi bafundisi babokwenta umkhuba kunaka inhlala kahle bazalwane ngekhathi yesontweni banake nekuthi bayondleka yini ngekwenyama. Lelisondo lithethe tinshumi lathengela abantu labadzala abalelisondo kudla.
Sondvo le isethembiso Church in Zion eBethani ngakubuka simo lesimetima kubantu labadzala abalelisondvo nesimo sebumphofu emakhaya lesinyekele silethwe ngumkhuhlane iCOVID-19 emakhaya nasemindenini. Lelisondvo libone kukuhle kuthatha tinshumi lithengele abantu labadzala lokuya ethunjini ukuthi baphile badle nabatukulu baphunge egadi yetiko. Mengameli kulelisondvo Alpheus Sihlongonyane uthile nkonzo baye babe nayo njalo ngeminyaka.
Da libone kumxoka kakhulu. Kakhulu kulabantwana labanganabani labashwa boyise bashwa bomake naloku kufa kubhokile kunjengaloku nje labomake bashwa bobabe labobabe bashwa bomake labona ke libandla kutsa sithathele konke kweshumi sinike bona bamane bawuthola kudla njalo ngeminyaka siyakwenda lokho kuze nabo bakwathi kuthola kuphila. Loko lokuncane lesikhulu uNkulunkulu sichephula kuko sinike bona. Simo babe sibi kakhulu. Kwamile kude kudla abalimi noma bangalima kuyafa lokudla. Abatholi kudla. Manje ke sicela abantu bethu bamani basahukele nabo basilekelele. Sinike labantu labadzala kudla doti bakhulise labantwana bayofika nabo egcineni. Siyabona ukuthi uNkulunkulu angasibuzisa kuloko angasinika impilo nakusasa nakusasa
leliso ndvoko likhusata kutsi nabo baholi bemabandla bayinake inhlala kahle yabazalwana ngekhaza sonveni ingakukhulu kanti baneke nokuthi baphilile inenyameni badlane futhi etinzabeni kubeka giyani msibi ngesebethani
akulukhuni fike wacindetela kakhulu sibe siyabonga kakhulu dipho lesitholako akusikunqane ke kukhulu kithi kusilibandla kwekuthi sikhone kusitakala naloku lokukhona la siphekona babe njenge mphathi wethu sikubonga kakhulu bazalwane akusiko kunqane
sindisiwe simelane lokwemukele uthi bahlala nebatukulu emakhaya beteke nale kuyayithunjini ngakho-ke bayasibonga lesipho ngoba vele simo besimedima emakhaya
Sivele sinyende emimangweni sisadzinga kuhlonyiswa ngelwadi loluphelele ngetinhlobo netigaba nekuhlukubetana bakhone kusitalo yolohlukubetekile. Loku kuvetwe ngilobuke umkhankaso we 1 billion rising elivekatini leAfrika culani hlatshwako lochazile ukuthi lihlelwe tigungu emimangweni tekukhulumisa tindzaba tekuhlukubetana lusachoya kahle kodwa ludzinga kuthuthukiswa.
Kufika kwemkhuhlane COVID-19 kufike nemithela leminyendi lengekusho kwamhlabhlangene kwenyusene lezinga lekuhlukubetana emakhaya. Umkhankaso wemhlaba wekucetha kuhlukubetana i-1 billion rising campaign ubese usukumisa ihlelo letigungu tekukhulumisa tindzaba tekuhlukubetana emimangweni lalatiwa ngele community gender based violence SACLIS. Lobuke lomkhankaso elivekatini leAfrika culani hlatshwako Uthi inhloso lenkulu yalo mkhankaso ukuthi imimango isukumise emaso ekucetha kuhlukubetana lapha eveni. Culane uthi labakutholile basacoca nesive khona imimangweni ngato letindzaba tekuhlukubetana ukuthi sive sisadzinga kuhlonyiswa ngelwati lwato tonke tinhlobo netinhlangothi tekuhlukubetana njengoba bakhanzile ukuthi kuyenteka kube khona lo hlukubetekako emimangweni kodwa sive singaconzi ukuthi uyahlukubeteka loyo muntu.
Umuva angaveta nje emsakathi ukuthi Tisachubeka letinhlelo kule mimango lapho sesiqale khona letigungu siyachubeka kuthola ticelo tekuthi kuyadzinga lokuthi sesiqinise letingcoco tekwenta abantu ukuthi babe nalokuconza ukuthi nasikhuluma ngekhlukubetha sikhuluma ngani esikhathini lesinengi lokuvelako la kule tigungu lemangweni ukuthi kusesekhona lokuthi noma ngabe kukhona kuhlukubeteka lokwentekako bantu bangakuconzi ukuthi loko lokwentekako kukuhlukubeta and bakukhanze ngazuthi kuyinto lemelula kanti imithelela yayo igcina seyisekutheni labanye bagcine bathi baphume imiphefumulo lo munye agcina asanetifo letingakalapheki ikakhulukati luhlobo lokuhlukubeta lwesilibita ngokuthi i-emotional abuse noma kuhlukubeteka emoyeni lokuyinto nyalo ngalesikhathi lesimatima lesikiso eveni lesibhebhedelwe ngumkhuhlane i-COVID-19 lokwente ukuthi labanye baswele imisebenzi bahlale emakhaya kunema-cases ke lavelile lamaningi lapho indzaba emotional abuse isetulu kakhulu and akuthinzi kuphela bomake labadzala kuphinze kuthinze nebantwana le bantu labaningi labanye sebaze labanye bazame kutame ukuthi bulala ngenxa yalokucindzeteleka ngenxa yalokuhlukubeteka so siyakholelwa lekutheni tisakhuchubeka letingcoco njengoba sibuke ukuthi asibambisane naletinye tinhlangothi letibuke kutoniketa teluleko ngetengcondo noma kumsita umuntu loyo lone depression sibukele tinhlelo lelo leto ukuthi siyadzinga lokuthi sibuye nato letinhlangano letehlukahlukene siye nato lemangweni kuyocociswana ukuthi singenda njani ukuthi silwe nale hlobo lwekuhlukubeta noma silekelele kufundisa abantu ukuthi baliconze
Culane uthi bangumkhankaso batalithuthukisa lolu hlelo ngekumema letinye tinhlangano kuthi tibe yingxenye yalolu hlelo kude sive sihlonyiswe ngelwahle loluphelele etindzabeni tekuhlukubetana. Kumanje lo mkhankaso ngaphansi kwalolu hlelo sohambele imimango leliyishumi nesihlanu etifunzeni totine delive. Etindzabeni teSwatini TV kubika samukelisiwe Khoza ngisembabane.
I-Premier League of Eswatini solo iyachubeka nemkhankaso wekukhuthaza abalandeli bebhola ukuthi bagomele umkhuhlane we-COVID-19. ngemgcibelo lelibandla belisedolobheni lasebuhleni kuqhubeka nalo mkhankaso.
Lilunga le-executive ye-Premier League uFirst Wadingi Charles Mathebula lithi banelethemba lokuthi uhulumende sewuthi abavumele abalandzeli ukuthi babiyele etinkundleni temidlalo usekele amacembu wabo ikakhulu labo sebagomele lo mkhuhlane we-COVID-19.
Sisebuhleni solo siqhubeka nawo umkhankaso bekujovisa balandzeli bebhola i-Football Association kanye ne-Premier League. UFirst Wadingi ibambisene naye uhulumende isikumise ukujovisa abalandzeli ngetilungiselela kubuyela khona etinkundleni. Sisemkhankasweni ukuthi sisethembenile ukuthi uhulumende utakugcina akhonile ukuzivumela ukuthi balandzeli bakhona ukuvumeleka ukuthi babuyele egrawundini bayobukela.
Umthuthukisi wetempilo esifundzeni sakahost uMulukhele ubonge lababuke ibhola lapha ekhaya eSwatini ngalo mkhankaso njengoba athi inhloso yeli tiko letempilo kufika kuwo wonke umuntu nalo mjovo.
Inhloso ukuthi sigcine sifike kuye wonke umuntu nemijovo ebhekela umkhuhlane ukuqinisekelwa kulo mkhuhlane we-COVID. Namhlakela ekuhleni njengoba uwukho umsindo langemuva Ntombini sihamba esimenzeni sakahhoho sinalapha benhlangano yetelibhola ekhaya eSwatini. Sisenzele kule tihlwele la enhlama hhoho ukuthi wonke nje umuntu ajove. Inhloso yabo ukuthi bakhone kubuyela kwisitadiyamu kuyobukela ibhola. Sesilitiko letempilo-ke silethe libandla nalaba betempilo ikakhulu laba bonesi labaphethe lo mjovo ukuthi bajove sonke sivele sikhona la kungasasila bebhola bodwana.
Balandzeli bemacembu umpe baphume ngedingane ukuthi awusekela lo mkhankaso baveta nokuthi sebakukhumbule kakhulu ukuba zetinkundleni yetemidlalo ukusekela amacembu abo. Mabhalane welekomiti lelibukela idolobha lasebuhleni Gordon Mbulu ubonge baholi belive kubavumela ukuthi babe nemkhankaso lofana nalona kuleli dolobha njengoba akukasitakali balandzeli kuphela kodwa nawo wonke lobekafise kujova bekavumelekile.
Kwakucala umuntu akathathe ukubonga kakhulu kubaholi belive lebasivumele ukuthi singabavumela laba bebhola kanjalo-ke nalolu tiko letempilo ukuthi bethe batobamba lo mkhankaso wokugcubutela sive ukuthi sijove. Jabula kakhulu-ke ukuthi namuhla sibe nalo msebenzi longaka lapho khona-ke akhona onke amacembu naso sonke sive lesihlinzekako. Lolukhulu kakhulu lokubona le sive sito ukuthi sithatha lo mjovo lokwenta kona ukuthi lo bento uyimpumelelo ngakuthi-ke le sive sijovile.
Mathebula uthi banele themba lekuthi uma imidlalo ibiya mhlati ngo2023 kuyo inyoni ngalokunjalo nebalandzeli batawubuyela etinkundleni tekudlala. Uqhubeke wakhuthaza abalandzeli ukuthi bawugomele lo mkhuhlane. Etinzabeni teSwatini TV ngibonga uSimagagule ebuhleni.
Makewe bantwana labadelwe baba bathathu ngesikhathi sinye wenzawo yasePhondo noNhlanhla Dlamini uthi bethwele kamadima edidzingweni tekukhulisa labantwana labathathu. Dlamini ucela lisito lokudla kwalabantwana kanye nemanabukeni kulokunye.
Labantwana labangemanfombatana banetinyanga letintsathu kanti unina wabo bekatiphilisa ngekuthengisa timahla. NoNhlanhla Dlamini uthi akasakhona ukuchubeka nekuthengisa. Uthi uyise walabantwana uyetama kubondla kepha lolu sito lufishane.
Anything nje labanayo kuba ngangilekelela cause thola ukuthi lala sifakela kona babo wawo sekuphelela kibo konke. Kusholo ukuthi kuyashoda lokunye. So konke nje labangakhona kungisita ngakho. Ngishayele nombolweni yami lethi 7826 4803.
Info nayenkundla yasePhondo Sibongile Motha uchaza ngebulukhuni lomndeni lobhekana nabo.
Simo sisesiso lesikahle uyezama babo wabo kuba naka manje ke kukhanza lokho ukuthi ugcina angasakhoni konke kakhulu ngoba abegathe umntwana munye uNkulunkulu wasimbusisa ngalabathathu. So ke uyezama lokho lakwezamako kukhanza ukuthi sekuphelele teni namakwabo bekathengisa nyalo akasakhoni ngoba kufuna nake labantwana lisuku lonke. So ngiko longathi sesiyacela nje siveni Nkosi yami ukuthi loyo longaba nelivelo laloko langaba nako angasisita asiphose kungeke kweye iNkosi yawumbusisa ngalokho.
Unina walabantwana uthi kulukhuni kakhulu ukukhulisa abantwana labathathu njengoba yena bekakade yatilungiselele ukuthi utawukhona ukuthi anakekele umfana munye kanti-ke netindleko tisetulu. etinzabeni kubika sonto mlangeni nginambonga Dube ePhondo.
Kanti ke kutemidlalo umqondisi wemidlalo wecricket kuleli senzele emazibuko uthi emalungiselelo emidlalo yeICC T20 African Qualifiers litoba seRwanda abese aphathanyiswa ukuthi labanye bebadlali bebakhethiwe batholake ukuthi abakavumeleki ukuthi kumele live. Mazibuko bekakhuluma ngesikhathi likhethelo lesive lemidlalo wecricket litilolonga eMalkens Country Club.
Likhetho lesive labobabe lemidlalo yecricket lenda emalungiselelo emidlalo yeICC T20 letaba 7 laseRwanda. Lisenda emalungiselelo likhethelo lidibana nensinza betshatsi njengoba labanye bebadlali labe bakhethiwe ukuthi bamelele live kutholakala ukuthi abakavumeleki ukuthi bamelele live njengoba abakabi dakamouti talapha eveni iminyaka lemithathu ilandzelana. Umcondisi womdlalo wecricket kuleli zenzele emazibuko uthi lokho kuphathamise kakhulu emalungiselelo bebanawo njengoba labadlali bekuthi hlabani bebadithembile.
Yeah, sibene ma challenges while we were still preparing for the national team. Ma challenges la lesingathi nasiwabuka sibone ukuthi angaba nemithelela lo mubi, especially with players lakhathi babidiwe ukuthi bato represent the national team baphule out due to ma work commitments. Labanye due to ukuthi abekho eligible according to my ICC standards labasibekele wona ukuthi umdlali kuze adlale kutournament yabo kudinga kanze abe nesikhathi lesingakanani kulelo live lokuthi abe eligible ukudlala. So sibenayo le challenge leyo kakhulu nebadlali labanye ke bese akusabi lokudimisela njengekufisa kwethu sesikhanza ukuthi sekudinga salo sibashintsha sifaka labanye kani nalesikhathi sesihambile nyalo nje sesenkingene ukuthi we don't have the full squad, so we're working tirelessly to make sure that by Tuesday we have the full squad because some other players pulled out due to reasons lahlukahlukene.
Inhlangano engamela umdlalo wecricket emhlabeni International Cricket Council ithi badlali abavumeleke kumelela live ngomdlalo otalelwe kulelo live noma ke ngomdlalo nebuve balelo live noma ke ngomdlalo osahleti kulelo live iminyaka lemithathu ilandzelana. Lelikhethelo lakuleli litawuhamba ngalesibili evikini lelitokuqala. Dlobikela umsakade Swatini TV kutemidlalo, ngilinda Dlamini eMalkens.
Tingakukele besiphazele tona lo mohlambukeli, siyabonga kakhulu kusibolekaliso nendlebe. Sitakushiya nawo ke umbiko wesimo selitulo. Busuku abebuhle, usale kahle.
Everywhere you go, MTN.
Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business yikhona usita ibusiness yakho.
Everywhere you go, MTN.
Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business yikhona usita ibusiness yakho.
Everywhere you go, MTN.